Ngā I whakanuia te hunga I whakawhiwhia ki ngā tohu hiranga a te kāwanatana ki te whare o te kāwanatianara I te whanganui a Tara I tēnei rā. I hakaina te whānau o Gailing Shasha I te haka tautoko I te ata nei, mōna I whakawhiwhia ki te tohu āpiha mō ana mahi kanikani. Me te tohunga toi Māori o tira te ahorangi a Bob Jahnke I whakahonoretia mō ana mahi I te ao toi Māori o tira te ao mā tauranga anō hoki. Ko etahi atu I whakahonoretia ko te kaiwhakaari a Rima Te Wiata I whakawhiwhia ki te tohu huanga mō ana mahi I te ao kiriata me te ao pāpāho.